Aw, Dlamzo. Inkunzi umbhemi madoda unqinde uginqa kwasa. Aw, umzizi ongena kuzizizela amadoda.
Mahewu. Anginayo imali yokuboleka wena.
Aw, Dlamini ngiyacela futhi.
Mahewu, wena ubuhola kuthanga. Isisho lephi imali yakho?
Imali.
Eh.
Hey, my friend. Sacela ungiphuthulisa lapho ekhokhe.
Ayikho sulitha khokhe, my friend.
Awukho. Awukho kanjani manje? Yes, yes. Uma hayi udla ikhokhe uthulise.
I ordinary coke. My friend.
Mahewu, mhlawumbe ngcono uvela uthenga amahewu. No, it's a joke, Mahewu. Joke.
My friend, manje uzodinga imali niki uzohambe kule order lekhokhe le. Hayi wena Dlamini, ngisuke ngayikhipha yonke ekhadini. Kanti izomita nilahleke etekisini.
Mahewu unamanga. Uyiphuzile wena imali.
Mina? Hayi, no.
Awu. Hey, madoda.
Awu, hey, Maxwell.
Hey. Hayi Mahewu. Namanje umlomo angivali. Into osenzele yona izolo.
Okay, hayi qhubeka nendlela ke.
Ima. Unibusise ngani izolo?
Hayi, bekubadansela wena Dlamini.
Hayi, shiya lokho. Yabona izolo, awusibusisile ngotshwala. Kuvele kwangcola amatafulu asithengele utshwala kwamnandi kanje.
Dlamini hayi, uyamazi unamanga lo.
Hayi, mina nginanamavideo kade ethengela wonke umuntu eshibhini utshwala.
Yes, sis, man, shall up and go.
Hayi. Okay.
Hayi, Dlamini uyayazi le nsizwa inamanga.
Sendalo wa. WhatsApp.
Oh.
Oh, I guess that we end up by having a man.
Are you okay, Dlamini?
Hi.
Kahle ngiyini yini manje akho na mind osla.